Hello, bhuti. Bendicela ubuza. Sorry, uyandiva? Bendicela ubuza uba kuka-EFF danapho. Hey, come late. Ndinengxaki apha, ndicinga uba fanuba ireyisi. Ndicela ukubika ireyisi apha. Intoni? Ireyisi kodwa bhuti. Bhuti, ndithandana ne-yellow bone. Eli yellow bone mna ndimnyama, yena umhlophe. Bhuti, eli yellow bone liyandinyisa, andazi noba kuba mna ndimnyama na. Lindenzela ireyisi, andazi noba kuba ndimnyama na mna. Bendicela ubuza njenge-EFF uba ngenikwazi ukuthi ningenelela ndazi kwiinto zereyisi kwi-freedom bhuti. Bendicela ubuza uba ngenikwazi uba ningenelele kwi-relationship yam. Anizingeni? Bhuti, lo mntu uyandicinezela ndimnyama. Comrade. So, hello? Ah.